Chineke kelem gị onye sitere ọrụ gị nwoke ka ọgba ndị nke gị okwu taa. Ana m asị ka izipụ mmụọ gị ka ị tọghe ọbụla rabụ nke kere ha n'obi ibu nke mmehie nke ebere eze bụbe etu a ka ị ga-emere m ya n'aha Jizọs. Isiokwu taa bụ Jizọs na-akụ aka n'obi gị, nabata Jizọs ka e wee gara gị nke ọma. Ya bụ isiokwu m bịara taa, n'eziokwu achọrọ m ka m gba gị dị ka akwụkwọ nsọ mere ka m mata ọsị na John chapter 1 verse 12 ka ha rabụ ndị nara Jizọs Kraịst na ndị a ka o nyere ike ebe ụmụ ka ha rabụ ndị na-aga n'ime mmụọ na-aga njem n'ime mmụọ na ndị a ka Chineke nyere ike ịbụ ndị nke ya. N'eziokwu ana m eguzo n'ebe a wee na-asị na ọ kara gị mmanụ ịnapụrụ
sigakaịkaịma
sta ndị a niile na-aṅụ napụta Jizọs Kraịst n'ihi na ọ bụ naanị n'ime ya ka ị ga-ahụ ndụ. N'eziokwu akwụkwọ nsọ mere ka m mata ọsị na okwu nke Chineke na-enye ndụ ọbụnarị ihe ndị niile ego na-eme ọnwụ ga-esota ya. N'eziokwu ọ dụ ihe nke na-asọ mmadụ sọ na ndụ a ọ na-aka aka n'obi gị chigara nabata ya ka ọ gara nke ọma. Udo dịrị
We are now in the mood, so everyone enjoy
Pastor,
yourself.
Smoke, as smoke please. Before you go.
Enjoy.
Hey, where the bus? Where the
bus? Auntie, where are they going to?
You don't shout.
You want to go, Pastor?
maka na o kwere nghọta na ọkụ ụbọchị n'ige chetarịrị ime
onunine koro giri ono ke me salolo gede lasha iba tani meme mbamwe gadekwa mwanya gage koro mwanaka onye siri kon gadene ya mfe igodo nile keji pochi anyi gato nisi wadi bianya zuwe ogeri mbombo soe ba ebu ben bari we okwa no gi benzo fo o ti de kina digire ide a solo la o ke come ke wele shima di yo la shasha o ke come ke wele shima di yo la inola o di yo la shima di yo la o ke come ke wele shima di yo la Jesus, oh dear, you la, she my dear, you la, shasha. Okay, come and get wet, and she my dear, you la. soy on a timboni moya me se no son konye wine brother konwe goza sike me se no son konye wim ora berije se pa kananjo maka shikeji me se no son konye wine Bobo so sike, maka na ona abiyansu Imarala, shigeji Ofo bachi, tetanura Jesus na kogi, tetanura Ona si kwagi, tetanoge na bo
Por un amor, ewo, un gebini, fue la cosa. I'm gonna make it.